Muntara ya Ruyigi komine Nyabitsinda umukuru w'umutumba Kirungu ari mu minwe y'igipolisi yagirizwa kwifatikanya n'abacuruza urumogi ni mu gihe hari hafashwe abanyagihugu bane basanganywe urumogi igikorwa cabaye mwisakwa ryabaye ku munsi wa gatatu niko kwagiriza ubutwara uwo mutumba ko yategerezwa kuba abizi ubu rero agashavu ni kenshi mu banyagihugu gubo kuri uwo mutumba havugwa ifatwa ry'ibiyayura mutwe bikaba byafashwe kuri uyu wa gatatu bene gufatanwa ugo rumogi nuwo aramutswa uwo mutumba bakaba baciye bajanwa mu butungane ni nkuru dushikirizwa na Irakoze Queen Greta yimenyereza kuri Radio PFM ijwi ry'ugwaruka
ugo rumogi rwafatiwe ku mutumba Kirungu komine Nyabitsinda intara ya Ruyigi rukaba rwafashwe kuri uyu wa gatatu heze mu gitondo aho kuri uwo mutumba bwakeye nyuma yo kuvyuka bagasanga bakikijwe n'igipolisi aha abanyagihugu bose bo muri ako gace bari baramutswe basakwa na abapolisi nuko gusanga ari imifuka iri urumogi umihana imwe imwe iherereye kuri uwo mutumba abo bapolisi bakaba baciye batekera urwo rumogi bakarujana mu ntara ya Gitega eka mbere bagenda batwaye na bene gufatana iryo tonga ry'urumogi bajanwa ku biro by'inyamirama biraho kuri komine Nyabitsinda abo bapolisi bakaba baciye bafata n'umukuru w'umutumba wa Kirungu nawe baramutwara ajanwa nabo bafatanywe urumogi kandi watago bamusanganye ibyo bikaba biteye amakenga abanyagihugu bibaza impamvu umurongozi wabo yafashwe uyo mukuru w'umutumba gushika bari mu mvuto mu gihe atacyo bamusanganye ariko we akagizwa nabo bapolisi kudakurikirana ibibera mu nzu 10 arongoye yamara abanyagihugu bo bavuga ko uwo murongozi atarakwiye gutabwa mu mvuto kuko atigeze amenya igihe ubwo rumogi rwashikiye mu mutumba twara hagataho abo bafatanywe itonga bakaba ngo bazoca bashikirizwa ubutungane hagataho umukuru w'umutumba bivugwa ko azoca rekugwa
Queen Greta Irakoze ndagukengurukire mu gisata cha politike naho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ndira ko buca Gervais bataziranda kugarika ahejeje guhagarika ingingo y'umukuru w'igisagara cha Bujumbura itanga urusha ku murwiza atunga Sioni niko biri yategekanya gutunganya igiteramo cy'ugutamba mwikete uwo murwiza atunga yari yandikiye umukuru w'igisagara cha Bujumbura yari yasabye ko bamuha urusha rwo gutunganya igiteramo ku bantu barenza imyaka 40 kuri Zion Beach umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aributsa ko ingingo zo kurwanya coronavirus zibandanya agahamagarira umukuru w'igisagara cha Bujumbura kwibutsa abantu bose batunganya ibiteramo amakaraoke ubutambiro bw'ijoro ko ingingo zafashwe na leta zo gukinga coronavirus zibandanya amakuru ya Radio PFM y'igwaruka abashikira aciye kumuhora ngurukana bumenyi wezi 3 akaburungura Radio PFM akaburungu.com Facebook na Twitter canke mukatwandikira kuri WhatsApp numero akamenyetso guteranya 49915314998050 Radio PFM y'igwaruka isamirana ikibiriraho amasaha 208 kuri 208 mukanya ayavugwa mu byagateka kazi na muntu
Radio PFM
babicishije mu nyandiko kwigenekerezo rya 2009 mukakaro umwaka w'2021 ishirahamwe rukiristu rigwanya gusinzikariza ubuzima bwa kiremwa muntu akate Burundi bariyamiriza ifunga riteye kubiri n'amategeko y'u Burundi ryibonekeza kuva mu mwaka w'2015 bagasaba leta y'u Burundi kwikubita agashi ikareka kwivanga mu rwego rw'ubucamanza
nkuko tubisanga muri ugo rwandiko ruherekejwe n'urutonde rw'abafunze 39 hatisunzwe amategeko mwishirahamwe Kristo gishinze kugwanya kubereza igufa kiremwa muntu bariyamiriza ifungwa hariciye kubiri n'amategeko hamwe n'imanza za ngondagonde bisa n'ibyatsindaro mu Burundi ncacane kuva mu mwaka w'2015 aho haduka injyane za politike zikomoka ku kiringo cha gatatu cyaho zarongoye Burundi Petero Nkurunziza akate Burundi bakerekana ko ibyo bitegwa na bamwe muri leta y'u Burundi bica bagakiza ari nabo bafata ingingo haba abarekugwa by'agateganyo abezwa n'ubucamanza abagumye izwa mwibohero canke abacigwa uwo guherayo muri ugo rwandiko akate Burundi berekana ko mu matohoza baheruka gukora muri uku kwezi nyene kwa mukakaro uyu mwaka abafungwa muri mwe nako karenganyo mu mabohero makuru makuru nka Gitega Muramvya na Mpimba izo nzira karengane bagwiriyemwo abafungiwe umwikeko w'ibya politike hamwe n'abahoze mu nzego z'umutekano mu gusozera ugo rwandiko akate Burundi bagasaba umushikiranganje w'ubutungane kubaha amategeko mu gushira mu ngiro imanza zibereye hamwe no guhana abacamanza bigenza nabi mu guca izangonda gonde bagahamagarira amashira hamwe akurikiranda hafi by'agateka kazi na muntu yabayo mu Burundi canke mpuza makungu kwitwararika iki kibazo c'abafungwa bazira ubusa na cane cane abaziri bya politike bagatera kamo abafunzwe mu katenderezo abakubagurwa kwerekana ibimenyetso kugira ababikora bashengezwe kandi bakubitwa intahe mu gahanga akate Burundi bakavunira akagohereta y'u Burundi kureka iyo ngendo yo gutera igitsura abashikiriza manza abacamanza n'abandi begwa n'iby'ubutungane mu kureka bakidegembya mu kazi kabo ka misi yose maze intahe kaganza mu Burundi atamwana n'ikinono ubwo rwandiko rukaba rwatewe ko umukono na Maître Armel Niyongere aserukira imbere y'amategeko akate Burundi.
Jo Philibert Karangwa ndagukengurukire kuri iyo nkuru wadutohoreje.
Mwishyirahamwe Fokode bariyamiriza imvugo ya Sylvestre Nyandwi umushikiriza manza mukuru wa Republika biri mu itangazo iryo shyirahamwe ryaraye risohoye ku bwa Pacifique nini nahazwe arongoye Fokode
avuga ko ibyo umushikiriza manza ashikiriza ari ibyo gufukira abakora amabi yo kunyuruza abantu. Kurikira Pacifique nini nahazwe.
Sylvestre Nyandwi amaze imyaka 5 ari umushikiriza manza mukuru wa Republika nkuko natwe tumaze imyaka 5 muri Fokode dukora amatohoza kubijyanye n'abarundi bafatwa bakabugwa irengero ryabo. Muri iyo myaka 5 Sylvestre Nyandwi nta matohoza namwe yigeze akora ku kibazo cy'umuntu yafashwe n'inzego z'igihugu akabugwa irengero ryiwe. Twebwe rero amajambo yose ashobora gukoresha muri kino gihe nta dutangaza kuko tubona ko ari mu murongo umwe Sylvestre Nyandwi ari ngaho kugira ngo apfukire abakora ayo mabi ntabwo ari ngaho kugira ngo atunganirize imiryango y'ababuze ababo. Icyo umuntu ashobora kuraba n'amajambo yagiye akoresha muri no tangazo giwe aravuga ko hariho abantu b'inkozi z'ikibi bashaka kuyerekana ko ari abakozi b'inzego z'umutekano bagaheza bakaja kunyuruza abantu ngani yigeze yerekana ko ari amatohoza yoba yarakoze. Ariko twebwe tumwibutsa ko inshuro nyinshi cyane mu matohoza twakoze usanga imiryango cyane abandi bazi neza uwabatwaye umuntu uwariwe kuko vyagiye biranashika ugasanga abantu mu nzego z'umutekano bahagaritse umuntu izuba riva abantu babona mu nyuma umuntu ntiyigera asubira kuboneka. Turafise akaroro gatoyi mu kwezi kw'icumi ku mwaka uheze Gerard Ndayisenga yararongoye iperereza mu ntara ya Mwaro araheza ku itariki 8 z'uko kwezi kw'icumi ahagarika umugwi w'abanywanyi ba CNL bava muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya abahagarika ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro aho bita kuri JIT. Inyuma y'icyo gihe batanu muri abo ntibarigera basubira kuboneka. None ngaha twofata ko Gerard Ndayisenga yari inkozi y'ikibi yigize umuntu wo mu nzego z'umutekano cyangwa ibyo kuri n'uwo muri izo nzego. Mbega ho ni kubera iki hafi nyuma y'umwaka wose bibaye atarigera amutuma ko ngo bamubaze iyo yashyize abo bantu.
Uyu arongoye Fokode akavuga ko harangwa ibihushane ku bategetsi harimo n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubijanye n'inyuruzwa ryibonekeza kuva mu mwaka w'2015. Nini nahazwe akavuga kandi ko Nyandwi Sylvestre ashiramo ibinyoma mu ntumbero yo kwagaza ubutegetsi n'ubunyene tumukurikire.
Ahandi naho avuga ko muri aba batangaza bakerekana abanyurujwe ko hariho imvugo z'ibinyoma acatanga karoro ku muntu yise Toyi Pascali avuga ko yari yaranyurujwe bavuga ko yanyurujwe ariko ngo atari byo apfungiwe imakamba. Ngaha nagomba ntomora uyu Toyi Pascali yavuzwe mu nkuru yatanzwe n'ikinyamakuru SOS Media Burundi inkuru yanditswe iminsi ibiri imbere y'uko Sylvestre Nyandwi asohora iryo tangazo giwe. Icyo kinyamakuru cyerekanye ko uyu Toyi Pascal yahagaritswe n'abapolisi bo mu Rutana hanyuma mu ijoro ry'uwo munsi nyene haca haza ubujejwe iperereza mu gipolisi mu manuko bw'igihugu asohora uwo muntu saa 3 y'ijoro amutwara atavuze iyo agiye kumupfungira. Maze icyo kinyamakuru kitacyandika akamu k'umuryango wari kurabaza wabo iyo bagiye kumupfungira. Ku bwacu ntitubona ngaho ikosa ryo riri muri iyo nkuru nkuko kandi tutabona ko bitandukanye n'ibyo Sylvestre yari ko aravuga kuko nkuko tugera turabibona bene ivyo bintu byo gusohora abantu mu busho mwijoro nuko baje kubapfungira ahantu ntihavugwe aho babajanye biri mu byatumye abantu benshi babugwa irengero ryabo abandi nabo bakaja kwicwa bimwe bita execution extrajudiciaire ngahe ikintu cyari cyihuta nuko Sylvestre Nyanzwi nyabona abuza iyo ngendo itandukanye n'amategeko ubwa gatatu Sylvestre Nyanzwi avuga ko abenshi mu babuzwe irengero bagiye mu mihari igwana hanyuma bagenda badasezeye imiryango imiryango isigara iribaza ko banyurujwe ngaha rero icyo umuntu aheza akibaza ko atamatohoza Sylvestre Nyanzwi yakoze kuri ibyo bintu wayerekana none ko bagiye badasezeye imiryango bo bagiye basezeye Sylvestre Nyanzwi gucyo wewe akababizi iyo bagiye aho rero yotomorera imiryango maze imiryango iri mu kangaratete ikamenya ababo iyo bari ikindi umuntu yorangiriza ko bumvirije Sylvestre Nyanzwi wavuga ko abanyurujwe urumva bajya mu mihari yafashe ibigwanisho bumviriza Evariste Ndayishimiye wakavuga ko abavuga ko banyurujwe ari abantu bakoze amabi mu Burundi baca bagenda kwinyegeza mu Rwanda wagenda ku mukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabira wakavuga ko abavuga ko banyurujwe ngo bikavye akamo k'abantu bari hanze babatumye ko babakoka kugira ngo babahe amaviza baca bagenda mu Zaburaya bamaze gushikayo bakacabesha ko ari abantu babuzwe irengero ryabo hakaba umugwi w'igihugu nawe urawe ibyo gatera kazi da muntu watwavyikiye ko wakoze amatohoza nko mwakuhiza usanga nta muntu numwe yanyurujwe bumva baterabereka ko atawuka inyurujwa mu gihugu none bano bantu bose bane umuntu agiye gufata iki ninde avuga ukuri mbega bavuga batohoje mbega barafite inzego zikora ayo matohoza by'ukuri cyane umwe wese araduka akavuga ibimuciye mu mutwe twebwe ico tubona muri ayo majambo yose ariko aravuga gihuti huti muri no minsi nuko bashaka guhakana kubandanya bahakana iribara ry'abantu bafatwa n'inzego z'igihugu mu nyuma bakabugwa irengero ryabo kuko bazi ko ari icyaha gikomeye cyane kirimo byaha by'agahomera bunwa bakongera kandi bakaba bazi ko amakungu bariko barayabesha ngo bariko baritwarika ibyo gatya kazi na muntu atari byo uyu munsi bikaba biriko biraboneka tubishyira habona cyane ko ari abeshi abantu babandanya kunyuruzwa no kwicwa nkuko byari bimeze ku ntwaro ya nkuru nziza
Pacifique nini nahazwe arongoye Fokode hamwe n'umugambi Ndondeza tuve mu gisata cy'agateka kazi na muntu dukubitire hakurya ya Tanganyika kuyavugwa mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo aho inyuma yaho ishirahamwe ry'ishami rya ONU ryita ku mpunzi hasere rimenyesheje ko uburyo bwo kunguruza impunzi zihunguka atabuhari mbere ikabasaba kwihangana bakarindira impunzi zari zagurishije ibyo zifise ziteze guhunguka vuba bwangu ubwazo zahisemo gufata amaboti abageza mu kigo cyo mu Kavimvira ibuvira ahasanzwe haruhukira impunzi zihunguka maze zigakugwaho zitahukanwa mu gihugu cy'amavukiro mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo twakure metusera ntuyituke
amaboti abiri yuzuye impunzi niyo yaraya se urugendo avana izo munzi mu rusenda abajyana ibuvira kuri uwa kane igenekezo rya 2019 mu kakaro umwaka wa 2021 ibyo bikaba byabaye nyuma yahishyira hamwe ryita ku munzi HCR bisoye intonde z'abantu biyandikishije guhunguka maze rikasohora itariki yo guhunguka ko yari itegekanijwe igenekezo rya 2020 mu kakaro aho iyo tariki imaze kurenga izo mpunzi zagiye kwishyuza iryo sango mu gisata cya leta ya Congo kijeje umutekano w'impunzi CNR maze bababwira ko bategereza kuko ngo HCR ntiritegura neza na cyane cyane mu kuronka amato ashobora kubatwara bita amabato dore ko ibarabara rya Uvira na Rusenda ritakirengana aho ni mu gihe impunzi zari zagurishije ibyo zifise ndetse n'amafaranga zapokeye zikayaguramwo utwo kwikenuramwo nizagera mu gihugu cy'u Burundi bamaze kubona ko batariko barahungurwa vuba bafashe inkingo yo kwihungura bafata amaboti baja mu Kavimvira mu nama yarayikoranijwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kuri uyu wa kane ku igenekerezo rya 2019 mu kakaro ryamenyesheje ko hakenerwa ibintu byinshi mu gutunganya icyo gikorwa cy'ihungura kandi bagisaba ifashanyo hirya no hino ariko izo mpunzi zikibaza impamvu HCR yasohoye intonde zo guhungura impunzi itarabyitegurira uyu ni umwe mu mpunzi yari yitabye iyo nama
ikibazo cyo guhunguka HCR yoyo yerekanye yuko programu yo guhungura barefije isabwa ibintu byinshi cyambere kimwe bararondera ahantu hashobora kuva rinye y'amafaranga kugira barabe ingene bo ronka ubusafiri kugira abarefije bagenevaye nuko inzira yahora ibafasha atayihari n'ibice bisaba ko barondera abamabato kugira barabe ingene bo ikotesha kugira abarefije babasubizemo ndiye uko icyo yerekanye yuko inzira bahora bacamo inzira igoye kandi inzira itoroshye yabi barabara rihari byari kuva direct kuko iyo yarafisha imodoka zayo ariko kubera ku inzira itameze neza bisaba yuko barinda kurondera abantu bashobora kubajyana
aho ndi mu gihe ku munsi wejo abantu banyurangana mu ikambi mu nzira rusenda n'intundurika ku mitwe amashyirahamwe arorera
barahunguye kambere na benshi kuko nabo twagiye tubona bariko barasomba imizigo bagenda no mu mavirage duherereyemo barimo yibonye ku marisi ubwo yuko baremera bakinyonga bagakora ku buryo bwabo bwo kubafasha bakemera bakirihira bagenda n'amaboti z'abantu basanzwe bafise
kubw'izo mpunzi ngo impungenge ni nyinshi kuko ngo biratangaje kubona abantu bafata urugendo nk'ubwo HCR na CNR barorera aho batazi n'igitigiri cy'abaraye batashe bakibaza kumwe izo mpunzi zogira icyo ziba ninde yobibazwa bagasaba amashyirahamwe yegwa n'icyo kibazo kugitunganya neza izo mpunzi zigatahugwa umutekano ntangere
impungenge iriho cyane mbere na nini kuko uradye inimborane abantu bagendera mu mazi bagira uracisanga umuntu aragiye n'uwamuhaye ubuhungira atabyazi atazi kuntagiye biboneka yuko hamwe yogira ingorane ntiyogira n'ikimuvugira na cyane cyane ugasanga ahunze ubugira kabiri kandi yarafise uwamuzanye yategereza kumusubiza yo mu mutekano ntangire nk'uko yamuzanye byo kuri cyo twosaba hasere na cyane cyane nabo bafatanije kurongora impunzi icyo twosaba nuko mugihe bamanitse urutonde nibatange itariki ntarengwa ko iyo umuntu amaze kuyibona kuri list aca yitegura akagurisha utuntu twose afise ugasanga asigaye imbokoboko rero bigaca bituma babarindirije umwanya muremure imiryango igashitangira gutegwa n'inzara bakagira ibibazo bivaye nuko kijya kiringo babarindirije kibari kinini nosaba rero mugihe bafishije bace bakora ningoga babatware kuko babifuza kugenda mu gihugu cy'amavuki
umwe mu baserukira ikambi mu nzira rusenda atagombye kuvugira kuri mikrofone zacu yabwiye Radio Peace FM y'urwaruka ko ibikorwa muri iyo kambi ya rusenda bitandukanye n'amakambi yose yo ku isi aho impunzi zihunguka n'abazihaye indaro batanabizi ngo banabaherekeze ngo bigaturuka ku myifato mibi y'abajejwe ikambi ya rusenda asaba HCR guhagarika icyo gikorwa cyo gusohora intonde ataburyo bafite bwo guhungura izo mpunzi kugira ngo izo mpunzi zimenyere guca muri icyo kiyaga cya Tanganyika kuko ngo aya mezi ni mabi ngo atari uko isanganya bazogira CNR na HCR izo bibazwa imbere y'amakungu twarondeye musitanteri wa CNR bwana Didier Numbi wa Numbi ngo atubwire ko yoba hari icyazi ku byerekeranye n'izo mpunzi zihunguye turamukena aho ngo menya ko abantu bangana amajana indwi aribo bari bitezwe guhungurwa kuri inshuro gushika ubu igitigiri cy'abihunguye n'abasigaye kikaba kitaramenyekana ku bwa Radio Peace FM ikijugwaruka Metusela Nuituke muri Republika ya Rwanda usangiye ya Congo Kivu ya Majepfo.